Bwanji Bwanji kodi Nili healthy wa kwele sama tenda kwele ndika Nili mawindi wa kwele sama lose Bwanji kodi Bwanji kodi Bwanji kodi Bwanji kodi Bwela ndika Bwela ndika Bwela ndika Bwela ndika Abandesa lo wa personal Mwina wina wale banga kesino Kona nangu wale malo jivesino Akufuna gundi imbanga diwezulo Kumande wale mamazi no pesulo Ndimu finya pinya ndiku musulampuno Kumu pesa, ndiku pesa Kumungosa kutu wukuna majabulo Eish Ndika beza dola, ndi mango kweza maloni Azanga mwe, kuma ndiku feel lonely Kuma loni ndijani, anani fela ulele Anzanga ndijani, ndi yesu anga ndimvele Denti mazuka, mama wa tena bow down Ndufuno give, agoma yesa kuti stay strong Denti mazuka, mama wa tena bow down Ndufuno give, agoma yesa kuti stay strong Bwanji kodi Nili healthy wa kwele sama tenda kwele ndika Nili mawindi wa kwele sama lose
Akufuna kuti mane anilande Koma ni maziwa za mulungu wa kumwamba Yeyo ndi bamba uanga yawe Yesu yawe Kwa pulidwa mankanza Pachi kidwa pantanda Kuigonjesa infayo sekula jitatu wamba
Kewata muwemi kumuimbira usana
Sata ya wake wadada Satana ukunama
Bwanji kodi Nili healthy wa kwele sama tenda kwele ndika Nili mawindi wa kwele sama lose Bwanji kodi Bwanji kodi Bwanji kodi Bwanji kodi Bwela ndika Bwela ndika Bwela ndika